Iqela lezopolitiko le-Inkatha Freedom Party livakalisa inkxalabo ngemeko yephondo laseRhawutini liqaqambisa imiba yolawulo olugwenxa kunye nongahanjiswa kakuhle kwenkonzo kuluntu. Usekela mongameli wombutho uNkosi Mzamo Buthelezi uthi abahlali kufuneka batye amathambo engqondo bantsokothe malunga neqela eliza kulivotela kwinyulo oluzayo ukuze bangaphindi bazibone bentywila kwingxaki yokuhanjiswa kwenkonzo. Ubuthelezi ebethetha ngethuba kuqhutywa iphulo le-IFP lokungena umzi nganye eFinetown ebutsheni banamhlanje.
Njengoba kuqhubeka imikhankaso yamaqembu ehlukene ezombusazwe, iqembu le-Inkatha Freedom Party naloke lithi-ke sezigawulwe zabekwa njengoba kubhekwa okhethweni mhla zingama-29 kwephezulu. Iphini likamengameli waleli qembu iNkosi Mzamo Buthelezi ngenkathi ke beqhuba umkhankaso eFinetown namuhle ekuseni wenxuse umphakathi waseGoli ukuthi-ke uqaphelisise ukuthi-ke uqoka buphi ubuholi ukugwema-ke ukuqhubeka kwesimo iGoli elikuso njengoba beyibuka njengesizinda somnotho kuleli.
Akekho ukungazi ukuthi lesi sifundazwe esiyinkaba i-South Africa nesiyinkaba ye-Africa because i-South Africa is a gateway to Africa. Ngakho-ke ke ukuthi i-economic hub okuyi-Gauteng ibe kulesi simo lesi ekuso kuyasho ukuthi abantu balapha e-Gauteng kudinga ukuthi bakhonside indlela abavota ngayo. Lolu khetho esiya kulo ngiyengisho njalo ukuthi akusuka nje ukukhetha ukubeka uhulumeni, nobani nobani oyisakhamuzi apha e-Gauteng akazibuke yena areflekthe kuye ukuthi yini okufanele ba ayenze. Akusafoneki sivote manje ngomdlandla wokuthi yini esijwayele sikuthi umakhalane wethu wenzani. Asithathe isinqumo esizofavor thina, isinqumo esizosinikeza ikusasa esiyifisela lona thina neyngane zethu njengabantu baseSouth Africa.
Inkatha Freedom Party ithi-ke nakuba iwuqinise ngokwanele kuzwelonke umkhankaso, kepha-ke esifundazweni saseGoli ithi-ke singesinye salezo ezibheke ngamehla abomvu ukuthi-ke izozuza lukhulu kuzona okhethweni, ikakhulukazi njengoba yegabe ngabaholi ekholelwa ngokuthi-ke banamava aziwayo kwezombusazwe.
Abantu balapha badingi ukufuna baphumpute ukuthi uma yotela inkatha ubuholi obunjalo bahle bebulindele. Ababuka ukuthi uMabaso wenzeni ephethe u-housing, bebuka ukuthi uNgobese wenzeni, bebuka ukuthi uMama Makhubo wenzeni ephethe u-transport. Bonke behole ukuthi uBonkosi yini ayenzayo currently ukuba yizwi elimele iqembu lenkatha. As the IFP we pride ourselves ukuthi asiniki nje abaholi just for the sake of giving leaders, sinikeza abaholi of substance, abaholi abazi ukuthi kuyini kola abantu ama servants of the people abazi ukuthi uhulumeni akuthiwa yisiphi sakhiwo sikahulumeni asimele kuyihlumisa kwasimele uku-advance ama-interest abantu ukuze bayicoshele ikusasa abalifunayo nabayifisela bona ney'ngane zabo. Ngakho komkhankaso wethu nalapha nje ubonakala uvuthiwe kakhulu, abantu-ke basamukela ngomdlandla omkhulu, baningi futhi abaholi aseke beza lapha. Sinanelunga lapha nje lesishayamthetho umnumzane uDlamini osimele kahle-ke nesikholwa ukuthi-ke kulokhu iy'namba zethu zizokwenyuka kakhulu sibe nabantu abaningi abazomela izwi lenkathi.
Njengoba-ke kuvamile ukubonakala izigameko zodlame ngesikhathi sokhetho, uButhelezi bese yalela amalunga aleli qembu ukuthi engazibandakanyi kwezigameko zodlame kanjalo nokuphehla udweshu. Ezindabeni zeSoweto TV kubikho umqondisi Myeni eFinetown.